Molweni, ngusive lo. Masithi sino 7. Esizamphinda phinda ngo X. Eze asinike impendulo ka 14. Londo iyafana nokuthi sizophinda phinda u X ka 7. Sizofumana u 14. Kufuneke nicinge ke ngoku uba ngeliphi elona nani linosinika u 14. Xa siliphinda phinde kayi 7. Masiqaleni ngo 1. Hayi, asoze asebenze u 1 ngoba usinika u 7. Masizameni u 2. U 2 xa simphinda phinde kayi 7 usinika u 14. Loo nto ithetha uba u X ulingana no 2. Ewe, bekulula ufumana lena impendulo, kodwa andifuni niyicinge ngolo hlobo. Likhona elinye uhlobo elinonicinga ngayo. Uhlobo eliza nenza nikwazi ukwenza imizekelo enzinyana. Niyakhumbula uba kwi-algebra asifani sibhale uphawu lokuphinda-phinda. Kuzofuneke nikhumbule uba zikhona ezinye indlela zokuphinda-phinda. Asilisebenzisi elaphawu ngoba liyasilahlekisa. Xa kukho u-x, jonga lo 7x. Xa sibeke uphawu lokuphinda-phinda, ingangathi ngu-7 obekwe phambi komaphawu okuphinda-phinda amabini, okanye ngu-7 obekwe phambi ko-x ababini. Asiyazi, iyaxaka. Zizinto ezinjalo ezisenza sizamele ungalisebenzisi eli phawu. Singasebenzisa isangqa esincinci, i-point ngesiNgesi, kodwa nalena ayiqhelekanga ncam. U-7x singambhala njengo-x abayi-7. Aba-x bayi-7 basithi balingana nebhola ezincinci eziyi-14. Masizobeni ke ngoku ezi bhola zethu zincinci ziyi-14. Sizobeka bhola enye, zimbini, zintathu, sizobe, nantsoke. Qha, mandisuse lo mgca, ngathanga nixaka. Yu, imani John ndiphazamile, ndisuse ibhola phana. Masibuyiseleni ibhola yethu. Nantsoke. Ngoku, xa sine coefficient ephinda-phinda i-variable, into esiyenzayo kukuzama ususa lo coefficient. Sithatha u-7 sohlule ekhohlo nasekunene ngalo 7. U-7x xa simohlule ngu-7 ngu-7. Yho, ayikho loo ndithetha ngu-x. U-14 yena ngu-2. Ngoku masijongeni ezabhola zethu. Kulo mzobo wethu ndizokwenza o-x izinto ezincinci eziyi-7. Nikhumbule uba into endiyenze kwelinye icala kuzofuneke ndiyenze nakwelinye. Ndizobeka emva koko ibhola eziyi-14 kwiingxowa eziyi-7. Ibhola ngaphakathi kuzo kuzofuneke zilingane. Loo nto ithetha uba zizobambini ibhola ngaphakathi kweengxowa zam. Niyabona uba u-x omnye ulingana nengxowa enye yebhola. U-x ulingana nebhola ezimbini. Ndiyacela uba niye emva uba ndinilahlile. Masenzeni omnye umzekelo. Masithi sino-3x ulingana no-15. Kukho inani esizaliphinda-phinda kathathu elizasinika u-15. Masizame ufumana u-x yedwa kweli cala. Eyona ndlela yoyiyenza loo nto kukohlula macala ngo-3. Nikhumbule uba basohlule ekhohlo kufunekile sohlule nasekunene. Sizofumana u-3x simohlule ngo-3 uzasinika u-x. U-15 xa umohlule kathathu ukunika u-5. Enye indlela yokufumana u-x yedwa kukuphinda-phinda macala ngeqhezu. Elo qhezu ngu-1 ngaphakathi. phansi beke o 3. Loo nto ngesiNgesi yi third. Niyabona ilona nto siyenzileyo kweli qhezu kuguqula u 3 over 1. Eli qhezu xa liphinda-phinde u 3 sifumana u 1. Loo nto ithetha uba sino 1x ke ngoku. U 15 uphinda-phindwe ngeli qhezu ngu 5. U 1x uyafana no x. Loo nto ithetha uba u x wethu ulingana no 5. Bo iimpendulo zethu ziyafana. Into enomeba niyibonile kukuba ukwahlula ngo 3 kuyafana nophinda-phinda ngeguqulo lika 3 okanye i third. Masenzeni enye lena izawuthanda uba nzinyana. Masithi ndino 2y udibanise u 4y ulingana no 18. U 2y uyafana no y ababini. Kuye ndizodibanisa abanye oy abayi 4. Bonke aba y xa badibanisile bazolingana no 18. Xa sibala oy bethu sifumanisa uba oy bayi 6. Ewe, loo nto iyavakala ngoba xa sidibanise oy ababini nabanye oy abayi 4 bebe basifumane u 6. Niyabona phofu uba sidibanise u 2 no 4 aba bambe phambili koy bethu. U 6y ulingana no 18. Ngoku sizofumana ba uy yedwa uzolingana nantoni. Ngokwahlula macala ngo 6 sifumana ba uy ulingana no 3. Impendulo yethu siyakwazi ukuyijonga uba ilungile na. Le nto siyenza ngobeka u 3 qho xa sibona uy. Loo nto ithetha uba siba no 2 uphinda-phinde ngo 3. Kuye sizodibanisa u 4 ophinda-phindwe ngo 3. Siphela sifumana u 6 sidibanisa no 12. Lo mpendulo ngu 18. Sifumene la 18 beme basimfumene. Niyabona loo nto ithetha uba u 3 wethu u right. Enkosini ke.